Nakano kwela school children's corner kwa 3 years.
In the school omwe tuma pusira zimbambi monga tano zizungu njizi na sope ozo awande azizanga amena kusena mpila wa di amena lima sena na mpila sunane.
I am a Sangala Wampi.
Where I come, I'm Bobby Mine. Where this is for me now. Got a good time on somebody. To my talk, some of Muna go with you, but two. Muna so got out of many. Plus, you have a daughter that was for you. Divorce off.
Balingaria, Madabua, but 20 is 1B. Toyamba, Kuana, Maja School. Umata, Kufuni, or Bureau School. Gadi, community. What are the 1B? Kwa cha madenda
chembekezo changa ndicho sangana kufa chakuti madzi adabwera pafupi ndipo ndi madzi aambwino ndipo ana amene ali kuchuti zikona ndi amene so akhala athanzi